Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphuleke lapha siphethe umbake kankosi ndiphile ngcobo umshini ngokwakhe iperformance yakhe umfana omdala uzothi gangoku kunye ke noNjabulo Blom yabona ke siqale phaa ke ngoNjabulo Blom baphulaphule xa uthetha ke ngoNjabulo Blom uthetha ngegeneral ngokwayo uthetha ke ngendoda emadodeni uthetha ngendoda ekudala ke iposition yayayibethelela phaa kwiqela lekhaya izathu uNjabulo Blom ke kula midfield eKaizer Chiefs okanye ke kula defensive midfielder yeKaizer Chiefs umfana omdala ke akaphikisane namntu la position umfana omdala owner baphulaphuli futhi ke uba nomqeqesho eqela lesizwe loMzantsi Afrika pha umlomzana Hugo Bruce uya akamthathanga uNjabulo Blom ambuyisela pha kwebafana bafana lo nto yakuqento yakuxele into kubana ke uHugo Bruce ulwene eqela ke leKaizer Chiefs sibona nangithathatha into kubana ke uNjabulo Blom lesizini ke kuya ku phela ke odlala kakuhle pha esazikithini sebala akanamuntu aphikisana nazo ke naye kwi defensive midfielders ezikhoyo ke kule season phansi kwe DStv Premiership uhamba yedwa ke pha uNjabulo Blom kumlungu I general leyo baphulaphula singene ke pha kunkosi ndiphile ngcobo umfana omdala ke intetha ithi ke ngaye okwangoku zothi gango ku youngsters ezininzi sithe zabeke zi promote pha ng 1000 Happy Mashala nosabelo Khadebe bonke ke abafana abancinci ke abapha kuKaizer Chiefs nguye phela ke osafumana ke indawo yokudlala kule season umfana omdala eweke kukhona apha kumfana omdala abane ke eqompi zakhona kuzade kulonge wena nkosi ndiphile ngcobo umfana omdala ewe siyavuma semncane kona kona ke umfana ke ukuthi kakhulu ke pha ekuqhushekene ezipasi zakhe ezingena kakuhle kothe pha ngaphakathi kwa 18 era into ndiyithanda ngaye ke ngokwase ndiphila ngcobo umfana omncinci ke ixesha elinintsi ibhola zakhe iipasses zakhe zibheka phambili abaphulaphule akafane benayo ibhola ke unkosi ndiphile ngcobo njenge-attacking midfielder ayithatha ibhekise ngasemva umshini uba ke kudlala i-1-2 zezakhe 1-2 umfana omdala ke ziqonde pali neziqonda ke kule ndawo ke kumele ziqonda kuyo baphulaphule bakhona ke abadlala abawane ke besenza impazamo bafana noJoseph Mart ixesha elinintsi umfana omdala iipasses zakhe zithathu nengange-20 minutes yokumfana omdala edlala ibhola ke ebuya ngas semva la nto ke ithi ke pha unkosi ndiphile ngcobo umfana omntu wa ukukhula adaqiniseke umfana omntu athazi namnikeza ithuba elihle pha umaphola bomshini ngokwakhe amnikeza ithuba lokubana ke makaqhela kula midfield eKaizer Chiefs ke ikhona iposition pha azayohlutha nakweyiphi na iplayer edlala ke la position bay playmaker edlala la position bay attacking midfield khona ke iposition azoyithatha pha unkosi ndiphile ngcobo once nje uathazi namqhelisa ngaphinda amkhuphe amfaka ndicinga ukuthi ukubana umfana omntu lebe ke wathi wafikelela kolo qondo ukubala zithembe ukhona kumntu azamthatha lapha iposition nani ke baphulaphuli ke kanikene ngene nesto kubana nivanjani ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.